Sombulula le equation. Ithini iequation yethu namhlanje? Ithi iequation u5 mahlulahlula ngo2x, uthabathe u4 mahlulahlula ngo3x. Yonke loo nto ilingana no7 mahlulahlule ngo18. Sathi siqapheleke into yokubana u-x akufunekanga ibe ngu-0 kuba kaloku sino-2x sibe no-3x ngaphantsi kweqhekeza lethu. Xa uhlulahlula ke into ngo-0 uyayazi uba kwameza ayikho into enjalo, ayivumelekanga. Masijonge ukuba singathi siyisombulule njani ngale equation. Into yokuqala esizothi siyenze, sathi sibeke le equation, sagqiba siyibeke ingabikho kwindlela yamaqhekeza kuba kaloku andithandi uba sisebenze ngamaqhekeza. Sathi siyenze njani ke loo nto? Mandiyibeke, ndiyathemba uba uyandilandela and ulungele ukuyenza le nto nam. Sino-2x, uthabathe u-4 umahlulahlule ngo-3x. Yonke loo nto ilingana nabani? Ilingana no-7 umahlulahlule ngo-18. Into yokuqala ke ukuyenza ukwenza le equation yethu ingabikho kule ndlela yamaqhekeza, sizathi sisuse zonke izinto zingasezantsi ezibizwa ngoba zii-denominators. Okokuqala, sizosusa u-2x. Sizoyenza njani ke into xa susa u-2x? Sathi siphindaphinde ngo-2x kwindawo yonke macala wale equation. Xa sifuna ukususa u-3, nalapho sathi siphindaphinde ngo-3 kwindawo yonke. Xa sifuna ukususa u-18, naye sathi senze uhlobo olunye. Masiqale sijonge uba u-18 wenziwa ngubani. U-18 siyamazi uba wenziwa ngu-2 umphindaphinde ngo-9. U-9 yena wenziwa ngu-3 umphindaphinde ngo-3. Ngoku ke sathi siyenze loo nto, sisuse u-18 ngokumphindaphinda naye kwindawo yonke yale equation yethu. Masiyenze ke le nto ndithetha ngayo, siphindaphinde ngo-18 yonke indawo. Siphindaphinde ngo-18 macala omabini e-equation yonke indawo. Xa senze loo nto ke sizathi sisuse u-18 kweli cala lingaserayithi le-equation yethu. Sathi siqapheleke u-18 uyohlulahluleka ngobani? Ngo-2 kwaye uyohluleka nangoo-3. Ngoku ke sifuna ukwenza ntoni okwesibini? Sifuna ukususa u-x ngasezantsi. Xa sisusa u-x ke sathi siphindaphinde ngaye macala onke e-equation kwindawo yonke. Sithi siqapheleke into yokubana sishiyeke nantoni ke ngoku, kuba kaloku u-18 uyohlulahluleka ngo-2. Sizoba nantoni xa sibeka ke ngokule nto siyibhala phantsi uba sishiyeke nantoni xa siphindaphindile? U-x uzosuka kuba ukhona ngasentla nangasezantsi. U-8 umahlulahlule ngo-2 uzawuthi akunike u-9. Uyabona ke into yobana uzoshiyeka no-9 umphindaphinde ngo-5. Loo nto ilingana nobani? Ilingana no-45. Kweli cala sathi sisuse naye u-x, uthabathe u-x. Xa umahlulahlula ngo-x soba no-1. U-18 xa umahlulahlula ngo-3 uza kunika u-6. U-6 umphindaphinde ngo-4 uza kunika u-24. Sizoba no-45, uthabathe u-24. Yonke loo nto ilingana nabani? Kweli cala sinale into ingu-7 over u-18 umphindaphinde ngo-18x. Ngoku ke u-18 naqaphele into yobana uzosuka kuba ukhona ngasentla, ukhona nangasezantsi. Sishiyeke no-7x. Ngoku ke sathi siyibone uba le equation yethu ibonakala ilula kwaye ingcono. Sino-45, uthabathe u-24. Uzawusinika bani u-45 xa uthabatha u-24 kuye? Yonke loo nto ilingana no-7x. U-45 uthabathe u-24 kuye iza kunika u-21. Yonke loo nto ilingana no-7x. Uhlulahlule ngo-7 macala omabini e-equation kuba kaloku sifuna u-x kuphela, asifuni 7x. U-x uzawuthi uqaphele uba ulingana no-3. Ithini ke le nto xa isithi u-x ulingana no-3? Inyanise kangakanani? Masijonge ubunyani bayo. Masibeke endaweni ka-x u-3. Sino-5 umahlulahlule ngo-2x. Ithi loo nto sino-5 umahlulahlule ngo-2 umphindaphinde ngo-3. Uthabathe u-4 umahlulahlule ngo-3 umphindaphinde ngo-3. Loo nto funeka isinike u-7 umahlulahlule ngo-18. Masijonge ukuba izasinika na. Sino-5 umahlulahlule ngo-6. Uthabathe u-4 umahlulahlule ngo-9. Sathi sifuneke ngoku into ekuthiwa yi-common denominator. Sathi siqaphele into yobana u-18 la manani ayaya kuye omabini. Senze ntoni ke ku-6 ukuze sifumane u-18? Siphindaphinde ngo-3 ngasentla nangasezantsi. Ngasentla ke xa uphindaphinda u-5 ngo-3 uzawuthi ufumane u-15. kwelinye icala senze ndoni ku 9 simphinda phine ngo 2 so phinda phine nangasenhla sibe no 8 over u 18 lo nto sibeke u 18 ngasezantsi uzoba ngu 15 minus 8 akunike u 7 over 18 lo nto ke ichazela into okubana ngokwenene u x ulingana no 3 ndiyathemba uyayiqaphele ke lo nto xa u x engalingani no 0 enkosi.